Da 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 sorrow into joy. Cause there's a whole lot of ladies loud and a whole lot of buzz. You gotta get it together. Thank you. We're so happy to be here. The New York State Blues Festival has been on our radar for a really, really long time. And we get to see a lot of friends here today, which is amazing. From all over the place. I'm not sure I've seen so many Bywater t-shirts.